but ukhumala umntunga umbulazi umzilikazi kamashobane wena wadla umuntu omyenga ngendaba udonda intombi
kulutu kalata singi kona singi party yone channel ake hamba pambili ngeza kwa tike mina uveze kuntutu wakumalu but ila aspo na makumete modu semu ushale kaya nza utelu kensegi suutu ya subscriber mwakoshu commenta nugu like kakanjalo futi nukushara ugu ikonu kulu guna kokonge mafetu ya wana mango speki ndabe singi etu na mtlanje mfuna speku double tinder iMpucuzeko maskandi festival lapana mwomshaka 30 July manga papega lababakuli abathe uzimisele laphana ngayo iMpucuzeko sibheka laphana uDlubheke umfoka khuzwayo kuyena esizokhuluma ngayo namhlanje insizwa ike ya posta laphana ekhasini ku Facebook ukuthi thenge isiginci sika 29,999 okushuthi isiginci sika 30,000 wasethi uzoya ngayo nempini ungenazi isikhali zokulwa lapha abantu abaningi ebakhombisa iphelo kwincoma nje nokuthanda umsebenzi wakhe lapha namangabe ekuza lapha kuzokhumbuleka ukuthi uDlubheke iyona insizwa enconyiwe lapha noma evunyiwe mangabe kushawa ulive performance ngenye eyetholile lapha ithuba lokuthi kwiMpucuzeko izoshela inkundla nabaculi abazobe badlala lapha ulive kuzuze nje ngokuthi babangisicoco lapha kanye namaviki lamboso okuyiqembu likaBots kuzokhumbuleka ukuthi uBots yona kuthiwa inkosi kaLive ke uDlubheke ekulonyaka uThempelo uzilungiselele kakhulu uyafuna ukuthi lesicoco sibuye ngakuyo ukufakazelana ukuthi usevele wathenga isiginci esibiza kakhulu kunazo zonke kusokhumbuleka ukuthi enye insizwa nayo ke yabombisa lapha nokuthi ihambele usikunyanyavu lesiginci iyona insizwa uduma kahle umfokankosi waqinisekisa ukuthi yena uthenga isiginci sika halfway million ke sathemba ngabe sibala sabona ukuthi si 500,000 wamarandi nokho kwabantu abaningi abazange bayikholwe leyo kodwa nje sikuDlubheke namhlanje bafethu izindaba ezimnandi kakhulu ukubona amacebo amaskandi ezimisele emsebenzini wawo awenza mhlawumbe engakuthina kwakho ukukhuluma okwenye ukuphawula ngalolu daba hlala lapha na comment section sidingi ke le ndaba bekuzo ehamba phambili kwesenkezo ningakhohlwa subscribe and like and share. Nibe nosukulu mnandi.